Jollof Rice. Jollof Rice nicho chirwa tugiretswe guno munsi numuceri uryoshe cha. Nta manani zarimwo, fata amavuta ibiko bitatu, shiramo ibitunguru bigera n'ibitunguru bicukura, vanga gato, nyuma yaho urafundikira kukugira bise nibiraba. Apana kusha cha. Shiramo sauce tomate. Sauce tomate bacha bayishiramo yemwe. Hindukiza sauce tomate kibihindura bigasa na rouge mu mwanya muto uri kurabihindukiza na ya mavuta nk'uko ndiko ndabigira irangi ritukura ricagigaragaza inyuma yaho urashora gupfundikira mugabo cutegura bino ngire ndabereke itomati bitunguru bitukura ikahoti ufise na poivre rouge urashiramwo kubakunda agapiripiri urakatiramwo nahone ibyo nibyo duca dutegura ku ruhande ufise mixer irabisya udafise mixer urabirapa muri rape kahote cyangwa rape tomate bikaza bisa nifu mugo kukubera jewe mfise mixer sinirusha ndabikata binini nkuko ndiko ndamurabona hame nyuma yaho nkaca ndabirundagira muri mixer gacibisya ikamsose utabifise rero koresha ukubirapa ukabirapira mu kintu nabyo biba byiza cyane singombwa ngo uronke ibikoresho nk'ibi byiwanje mugoje ndashize muri blender hama nkaca ndabi blending bisigura ndabisya kukugira ndabitore nk'isosi nakubwiye we kushobora kubitora wabirapye jewe ndabi blending kuno biroroshe ubu mashini turabugurisha ku makomosho abari mu Burundi baba badushoreye mugabo mu mwanya muto murabona ntoye isose yabyo ndabishyira muri bole kukugira ce ndabyikoresha mu mwanya raba ya sose yawe ya sose tomati na bya bitunguru murabona ko biri ko biramera neza sose tomati iri kwirasha ireke gusosagira inyuma yuko ihiye fata bya bindi warapa canke wasya muri mixer nyembo ufise mixer hama ufise blender sebo utayifise birape cubishiramwo nkuko mubona ndiko ndabigira muri no sauce yacu fundikira quelques minutes nk'iminota 2-3 ibi ntibigira iminota wewe urafundikira ubonye ukaza urahindukiza mu mwanya nk'iminota 2-3 ugashuhindukiza kukugira iki ntibize birazigira mugabo murazi ni kujya bakora isosi murabona uza gutora sosi yawe iri kwirasha na za tomati ziriko ziraba ziriko zirasha biza kusha bisha na rouge biza kuba bisa na rouge niko bategura Jollof Rice niba utegura yemwe ku ruhande nibijya bisa na rouge so itomati ikaroti agapiripiri nyembo gafise poivre rouge ikaroti ushira ku ruhande ugasa hama ugacufata n'ibitunguru bitukura ugashira mu dukoto akaba ari byo uhera ku ziko ugashushiramo na sauce tomate mu nyuma ugacuvanganya na bya bindi wasya ugashureka bigasha bihiye nk'uku rero nta kindi dushiramo bya birungo poivre noir niyo bita asezonma urakondima nuko ndiko ndabikora ni asezonma poivre noir aye yifu tungurusumu yifu hamwe na niyi curcuma canke paprika kuko ibasa na rouge c'est très bon ibirungo bya rouge nibyo ushiramo kugira bize gusa nabijya mugo utibagiye poivre blanche niye naka ga poivre ukagashiramo naka aye kifu nagashizemo kuko agatungurusumu kamotera neza mu mfunguro nawe urashobora guhindura ibirungo mugabo ugakoresha iri kuryohera mugabo ikirungo gice cyaho cyo gutegura mu iyi nkoresheje nayo ni Elbe de Provence igizwe n'ibirungo byinshi birenga 10 nako karamota mu neza cyane inyuma yaho uhejeje urashiramo umunyu je wishizemo asere mare niyo nkunda muga urashobora gukoresha yindi muga iyi sere mare iravura ni nziza cyane iri trojo commande de tsonerma rero inyuma yaho ucubanga gutya uhejeje kuvanga nta yandi mananiza ucufata ugashiramo wa muceri umuceri wawe ucushiramo mugabo inyuma yo kuvanga nkuko mubona ndiko ndavanga fata umuceri wawe rero mwiyi sose mubona ingano kunziza ucushiramo wa muceri wawe kukugira utori ico bita Jollof Rice uyu muceri no babwira yuko kenshi urawuserevana n'inyama swat urashora gufata inyama zawe umuceri hajugirushe
urani ngene bisa
hajugirushe inyama zahiye ugacushiramo ugapfundikirana umwanya muto canke ukawuteka nkuko ngira ndawuteke hama uri ku ruhande ugacushira kinyama namahoro masa mugabo singombwa ngo uteke inyama ushaka urashiramo inkoko canke ugashiramo inyama y'inka zire canke fimbo hindukiza umuceri wawe nkuku cushiramo amazi rero iyo bita bouillon de bœuf canke bouillon de poulet amazi watetsemwo uyo inyama z'inka canke amazi watetsemwo inkoko muguti yafise urashobora gukoresha amazi asanzwe ntaje murabona nkoresheje amazi asanzwe kuko sinkunda cane ninu z'inyama mugabo ushobora gukoresha bouillon de poulet canke bouillon de bœuf ni byo byiza cyane ibyo cyubaho magarira shiramo rero ayakwiranye atari menshi cyane kukubera ya sauce byoshobora kuzigira bidahiye cyane cyane ko izo safuriya zanyu je izi safuriya ntizizigiza mugabo na je nsamaye byo zigira murabona ko mpunduru inyuma y'iminota n'itanu uragabanya umuriro hama urawuhinduka izo utarasha hama ugacufuka na papier aluminium udafise papier aluminium ukoresha ishashi ugacupfundikira inyuma y'iminota mikeya uza gutora umuceri wawe uhiye neza cyane iyi niyo bita Jollof Rice n'umuceri usa n'uwahuje bivanye n'ibyo witekesheje nta kirungo na kimwe kiri bizarre natekesheje kuko byose n'amapoivre canke n'ibirungo twisyera aba ari byiza ku masoko biriho ubivuga amazina ugaca wihereza uyu muceri uraryoshe ndabibatuye silivupure umuntu yateraga ikintu yibaza ko ari ibyoroshe mugabo uraryoshe utetse neza merci beaucoup mubikore muzonshimira mu nyuma bye bye